Yo!
The numbers are going.
Yeah. Hey! Alala! Yeah, but it's the one who's keeping it pambata, man. He's a pussy show, Taggy, one about again. And a bog with a kitchen over. Now, I'm going to fool my friend Bam in his born. He's born again. If you're not going to miss you, you're going to miss you. No, okay. He's born. Yeah.
600.
Hey, nothing I got. And you're going to give life and give life and give life and give life and
imali sophe kunale into akwayisho ukuthi umuntu wesifazane umuntu wesilisa ngayi laphana phansi
lento bafowethu lento khona into eyidalelwa ezinye izizwe thina singamazulu thina sipendiwe thina na umzulu nje wayilandi ngolimi uthi lento ifika nawe emndenini lento la umkhulu ozalwa babakhazayo lento ifika nawe emndenini yisho ngakazulu ubone manje yaza abantu abamnyama lento ngoba nebhadi yofe sidlule zonke iy'moto kandeli uthi lithi indela ibuye eceleni likubuze ipilayisensi uyiphenda uthi ayikho uyikhohlwele phezulu tafula ekhaya yini amabhadi ngoba na ilentoomunyeathiaphese embuka nde emehleni afune leyo asho usenza kahle yini
wena uyenzini kwakho
lutho angenzi la nto mna ngeke ngathi ngelinye ilanga kuyibhede yakhe ngathi kodwa ngiyenzi la nto ngathi uma ngifika la enkabeni engabe ngabona ikhehla elidala lasekhaya lati yekhehla yeka pa engathi ngiyaphakama kwakudidezela ongiphusha lani kwakudidezela engaphakama ngathi ewe kwenjani lo isimanga ey laleli isimanga angazi ngajabula uma ngibona nto kumakhonzile bendawonye amen
khona obaziyo
la bakhona manje lela nabo mane ngihamba nomkhulu mane funa umthatha ngimfake la kuleta bhambatha yami leta bhambatha sidayisa ugologo simanga sethu wazuyibona simanga kodwa ugologo
uzwana nodokotela
emsabi loyo emsabi umalume wami lo wamchuna ngemsabi lo
ungezi
wamsabi uthi wafa ngafa mina noma kufa yena
hawu uthi ungeza ngafa yena noma kufa yena
ngafa yedwa
kodwa ngisho ukuthi ungeza ngabulala wena
angampitiza mina kaze
umpitiza ngani
mncane phela ungeza angampitiza ngoba ikusala phezu kwakhe aza cela lati ucela uphefumula hlobo bese ngimiyele
wengiza ngena bangona
ngiyalungela ngiyalunga ungeza
nangothi uhlophe kodwa siyakuthanda
aw
nondumisa zonde
anondumisa lungile lengana kwethu lungile lungile lisoyilungisa lana bamba la inbox usho utweni wephi
aw aw
kodwa ke angithandi ukuthi wemazondo lalelaka angifuna umuntu athi umuntu mina ngimkhulu ngesidudla kuyaziwa nje isidudla amaranda amabili wadla wonke ebusuku noma udle one ebusuku udle one ekuseni noma wayeke wadla ekuseni omabili kodwa nemabili awadluli lapho umuntu one ebusuku one ekuseni noma two ebusuku kuwena futhi lapho ulindele sengiyafika endlini umuntu usebheke athawu cha mina ngikwenza kangangoma amandla ami kuncanyana ngako kodwa
hawu kuncanyana mngaka
uphelephele wenyo uphelephele wenyo abantu abangaka mfethu lababukelani
ikithi iyaphezulu
hey mfethu buka ke
uyabona
buka yeah 1000 uphelephele wenyo wena owazi abantu
idu make Felix phela ngifuna ukubuza ukuthi ubambathe abantu bawufuna bazowuthola phi
nini cha futhi yabona angenimandla lethe ebesangibambile sesombululekile manje
okay guys nansi into la kunogologo la siwuphekile no Felix sawubusisa sahlela sawuqeda and laba abantu abahlala benza imisebenzi ningenzi ngesimini off because idala zakini zizoninika into engekho yenza into ngento eright
imvubelo yasekhaya
bambatha imvubelo yasekhaya ugologo omuhle kakhulu loyo into kufanele uyenzeke manje kufanele uzame ukuthi uthole ugologo alright ugologo right ubambatha njengoba sintshela ukuthi soon uyaphuma to the nearest spa to the nearest liqua uhambe ufuna ubambatha especially those who are in KZN kushubile kusukile
kusukile
don't drink and drive
Osindo wabaleka.
Don't drink and drive.
Osindo wabaleka.
Into emnandi ngobhambatha ke lalelani. Amaphoyisa noma ngakumisa kufuthi awuveli. Awuveli. Uma ke futhi awuveli.
Futhi enye into ke. Now, give us some person, but no toy from Bata or Petla.
I'm strong on it. I'm strong. I'm a little man is it? I'm not going to open Bata.
I want to give
you my opposite, my ping. Put to me, go, man. I can't. Put to me, go, my man. You put to me,
who's
One point one. I am a little bit of a